ngosuku lanamhlanje ndikubulise futhi ndikunike ithuba uzibulisele nawe kubaphulaphuli bevukani FM.
Mandithathe elithuba msasazi ndibulise kuwe nakumphulaphuli ohleli nathi wevukani ngalo mzuzu. Kwabo siqalayo udibana nyaka omtsha and all the best for 2024.
Siyathamina ba ke u-2023 sizamile ukumqhuba kakuhle i-program zonke zakwa-education. Namhlanje ke sikrweca njengesithethi sika-MEC apha kwi-Eastern Cape Department of Education ukuzoqwalasela nojonga intoba mhlambi ingaba amalungiselelo wokuqala lo nyaka ka-2024 ami njani.
Nkosi kakhulu msasazi. Ndingatsho intoba sikulungele ukwamkela abantwana bethu bhekhe ezikolweni ingakumbi abo basekwinqanaba lento babe kanti basezikolweni ndinabo bazabe beqala isikolo okokuqala kanti ke nabo ke basuka kwamanye amaphondo abathi ngenxa yeperformance yeprovinsi abazali baqonda into yoba mababuyisele back eprovinsini. Into edla ngokoyikisa abantu ke nento ibikhe ibenze amaxhala bephezulu i-delivery ye-LTSM scholar transport noqinisekisa into yoba abantwana baza kutya ezikolweni. Ndingatsho into yoba i-delivery of LTSM yenziwe kwangonyaka ophelile yi-department ngoNovemba bese sigqibezela ukudeliva ezikolweni zethu and ndingatsho into yoba nomba we-scholar transport i-contracting ibisenziwa as of i-4 kaJanuwari so that aqala unyaka siqale unyaka singenamagingqigingqi and ndingatsho into yoba ne-nutrition akho nto ilindelekileyo into yoba izakho ingabikho ezikolweni. And also msasazi sineedistrikti ezimbini apha eziye zibe nengxaki yento yoba zibe nabantwana abathi kubethe ixesha lokuqala kwesikolo babe bengekabikho seziklasini idistrikti yase-BCM kwakunye nedistrikti yase-Nelson Mandela Metro. Ezo distrikti ezo ziidistrikti ezithanda uba nabantwana ufumaniseke into yoba iyaphela iveki yokuqala bengenazikolo kodwa ndingatsho into yoba oodistrict director already sebele bebuyile baqalile ukuvula abanintsi ngomhla wangefo ukulungiselela into yoba abo bantwana bazafuna izikolo apha kuJanuwari bangafika e-district office kungekho bantu. And also appointment of teachers ebezinideka kwizikolo ezithile yenziwe loo nto leyo ukanti ke manditsho into yoba uqala ngoku kule veki izayo uya kuma phaa ngoJuni abantu mabathande ujonga ewebsayithi ekuthiwa ngu-e-recruit yalapha eMpuma Koloni izawuba khona ii-post ezizawuadvertisewa i-department yakwa-education.
All right, ke besifuna nje ukhangela mhlambi njengoba ke kubakho umkhuba othanda uba khona xa kuvalwe izikolo wokuvandalayiza ke amagumbi wokufundela azikho izikolo mhlambi ezibikwe njengezikolo mhlambi ezithe zafumana ukuqhekezelwa.
Ya zikhona msasazi kodwa ke manditsho ndithi uncediso esilifumana kakhulu kwi-communities alukhange lusinike inkxalabo enkulu into yoba kungakho isikolo sinokhe side singavuli ngenxa ye-vandalism and also nomsebenzi esiwuncediswayo ngawo phaa kwi-South African Police Service because izikolo ezininzi ingakumbi kwezi ndawo sizibiza ngento yoba zii-affluent areas phaa eNelson Mandela Metro nalapha e-BCM fumaniseke into yoba izikolo ziyaqhaqhwa abantu bathathe ukutya abantu bathathe imetheriyali ngaphakathi kodwa ii-patrols ezenziwa zii-communities kwakunye namapolisa zincedisile kakhulu. And ndingatsho into yoba izikolo zizawuba khona izawuidentifywa for le nto kuthiwa yi-refurbishment that is ukulungiswa on the basis of ezo zikolo zibonakala ingathi zikumgangatho ophantsi okanye sele zigugile ngenxa yexesha ezazakhiwe ngalo. And also sinenamba yezikolo eziyi-26 ezizawuthi zinikezelwe ngumphathiswa apha kulo nyaka uqala ngoFebruwari uyokuma phaa ngoJuni sabe sinikezela izikolo eziyi-4 ngenyanga every week sabe sinikezela isikolo every week sabe sinikezela isikolo. And ndingatsho ke ndithi mhlawumbi it's another way yento yoba sivala le term ye-6 administration uqinisekisisa into yoba izibhambathiso ezazenziwe kumphathiswa kubantu base-Eastern Cape siyazifezekisa.
Nithe xa nijonga u-2023 mhlawumbi zakhona iimpazamo enizenzileyo eniyidipartimenti enithe naziqwalasela, ingaba zeziphi nifuna ukugxininisa kuzo uba kulo nyaka nizawuzilungisa?
Ezimbini endiziqondayo into yoba zazithande ukuphalabisa ephondweni yayikuba kube kanti kuzawujika imali eyi-$202 million and also nento yoba kubekho izikolo ezazingazifumenanga incwadi kunyaka ophele. Kodwa ke ezoba besenditshilo ezo zinto zonke zilungisiwe. I-department yakwa-education ibinikwe i-$1.8 billion. Ndingaqinisekisa into yoba sele ikwazile ukuyisebenzisa i-$1.6 kwilase report ebendi-interacta nayo, and by the time kuvala i-financial year okanye kuphela i-financial year the rest amount eshiyekileyo izawube ikwazilwe ukusebenziswa. And also msasazi, mhlawumbi manditsho into yoba enye yezinto ibithandile ukusiphoxa kakhulu kunyaka ophelileyo kufumaniseka into yoba kukho izinto ezingasekumelanga uba ziyenzeke suka ezikolweni ezinjengento yoba kubekho abantwana abareyithiweyo, abantwana babethiwe, and also abantwana kuthiwe batshone etoilethi. Zezo zinto ebezithande noko umane zisinika inkxalabo. Kodwa sikulo nyaka ngoku ka-2024 and ndingatsho into yoba u-2024 izoba ngunyaka odifferenti kakhulu e-Eastern Cape, and abazali abamameleyo ngalo mzuzu mabayithembe i-department iza kubenza bancume again kulo nyaka ka-2024.
Nilisebe nge-18 kuyawube kuphuma ke ii-results zama-grade 12, ingaba nilindele iziphumo ezinjani niliphondo?
Ndingatsho msasazi into yoba iChris Hani East kwakunye neChris Hani West zisenyebeni into yoba zibe noo-district director abacommitted kakhulu, utata Chris Mchotana kwakunye noMr Godlo, and bakhontributhile kakhulu ekuqinisekiseni into yoba ishape kwakunye nobuso bemfundo yalapha e-Eastern Cape buyatshintsha. And ndingakuqinisekisa into yoba from u-77.3% ebesimfumene ku-2022 akukho nto ibonakalisa into yoba singakhe sehle. Amathemba athi aphezulu kakhulu that le target ka-80% besiyithagethile singakhe sibe kanti siyayifumana, because sikwazile uyazi into yoba kukho igroup yabantwana ebebebikile phaa ku-19,000 ebebenikwe ile nto kuthiwa zii-concentration camps for 2 weeks, because besibabonile into yoba ingabangabantwana abanothi uba bayapasa abapase weki. And i-commitment ebuyibona kubo and also nootishara babo iyasixelela into yoba u-80% usondele kakhulu kuthi, and abantu base-Eastern Cape mababathembe district director babo and mabazithembe iitishara. That's why we always say ibekhe i-community yanengqokolo. Isikolo siye singazinzi, kodwa ibekho i-community yanozinzo nesikolo siye sizinzi.
Ake sikhangele ngenxa ke yemeko esikuyo yesimo sezulu esinemvula nje eninzi, ngaba zikhona izikolo okanye mhlambi ingqelosele nizivile nina mhlambi kukwi-bridge eziwile abantwana bebelola kuzo, akho ngqelosele nizifumene nini?
Okwangoku ndingatsho into yoba akukabikho nto ithi kwisikolo esinokhe singavuli mhlawumbi ngenxa into yoba besimkelwe or anything, but besikhe sayibona kapha kumakhasi onxibelelwano ibhlorho endiqonda iba iphaa kwelaa cala lasengqobo kubonakala into yoba ezimvula zinkulu zikhukhulisile. Kodwa ke ndinayo ilithembe loo nto yoba urhulumente wephondo ekhokelwe yimkhulu umbuso kwakunye nelasebe lakwatransport ingenzeka uba iinkcukacha ezithe vethe banazo zathi ezazikolo zikwazi into yoba ziphindele ezazikolo zikwazi into yoba zibe nendlela yoba zibe ne-access, because xa bendiyijonga laa ndlela idibanisela lezimbini, and xa idibanisela lezimbini possible into yoba isikolo sizawuba kwenye yezalali and then therefore laa bridge izawunideka urgently.
Enkosi kakhulu ke mama Mboxela, masibulele ngexesha lakho.
Enkosi kakhulu msasazi wam kwivukani. Manditsho mani ndithi nikwazile ukusithwala kakhulu ku-2023 and akukho nto sinokwazi uyithetha kuni enokubonakalisa inceba enisenzela yona nonke ngokulinganayo kuthiwa mathole nyonga nje nje kudlelana. Siyabulela kakhulu le term nikwazile usenzela inceba and siyathemba into yoba nathi sawuqhubekeka simane siba available xa nisifuna.
Umthandazo wethu lowo. Enkosi kakhulu, siyabulela.
Enkosi kakhulu.
Umphla basekhaya ibinguye ke pha umama uVuyiseka Mboxela.